Aw ni ce, ne tɔgɔ ye Mariam Traore. A y'aw bisimila an ka bi anglɛkan walanda kɛnɛ kan. Let's learn English with Anna. Denbaya bɛ se ka bonya. I n'a fɔ a bɛ se ka dɔgɔya fɛnɛ. Denbaya kɔnɔ, ba, fa, balimaw, walima, balimacɛ, walima fɛnɛ balimamusow bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ. Mamamuso, mɔkɛ, tɛnɛmuso, bɛnkɛw, ani ka fara kaniɲɔgɔnw kan. Bi walanda bɛna tali kɛ o de kan. Jɔn bɛ se k'a jati ni k'a kɛ i n'a fɔ an bɛ fɛ k'a fɔ cogo min. Nglɛkan na. Sisan an ka taa Ana nɔfɛ kɛ. A bɛna an ka nin ɲininkali ninnu walanda jaabi. Who is in your family? Jɔn de bɛ jati i ka denbaya fɛ?
Hi Max.
Anna, hello. I have our question for today.
Who is in your family? Who is in my family? I come from a big family. I have a mother, a father, three older brothers, two older sisters, one younger brother.
Your parents have six children?
You are forgetting another child, Max. Me. My parents have seven children. But now I live with my husband and son.
And Meepers, your big black cat.
How can I forget Meepers?
Ana bora duba de kono. Nga ayere fene ka denbaya ka bun. Jɔn bɛ se ka jati. Ka don ko denbaya fene bɛ se ka jati lasɔrɔ k'a ka bonya ɲɛfɔ. An teriw, an ka segin jati kan. I n'a fɔ sisan an k'an terinin dɔw fana ɲininka kɛ. Olu fana bɛna kuma an ye u ka denbayaw kan.
My family has four people. My mom, my dad, my grandpa and me. I don't have brothers or sisters, but I have cousins.
My family has three people. My mother, my father, and myself.
My family has four people. My dad, my mom, my little sister, and me.
Ika so kono. Moko juma ani moko juma de bebolo. The world like helps us compare things. Kuma se mi mbewele kok akadi, akadi nye. Example, you can be older or younger than someone. You can be taller or shorter. Angata ana nofe akasoni nkono, walasa akaseka danfara ira ana.
This is my son, Felix. He is tall like me.
I'm taller than you and Dad. Now I'm the tallest in the family.
In this picture, you are 6 years old.
Now I'm older.
How old are you, Felix?
I am 17 years old.
Wow, you grew a lot. Oh,
kids grow so fast, and he is still growing.
Mom, stop it.
Misaliala. Du kono yiriba, obese kasoro mwoya u yiriba deunfe, uni nyoronche. I mamuso, ani i mwoke, uye du yiriba doye. Olu deun, inafo, iba, walma ifa, okofe, ibese ki deunbla, oduguma. Kafara olu fene deunka, olu ye mwodeunmi. Nglekana. Angata ana nofe akaso kono. Abena akaso yirini glan anye na kadimbaya bela jelin tokoyi.
Mom, what are you wearing?
Felix, my son, this is our family tree. Can you put the picture of grandma on my right branch? Felix, look! A bird landed on our family tree.
Ambalmao akambe. Anaka walanda were keneka nglekana anko. See you next time on Let's Learn English with Anna.